Kisha akamtolea mfano mtu ambaye ilezuma wanake kisha. Kisha akamtolea mfano mtu ambaye Yeah, I'm not allowed to talk about it. You see, I'm going to have a ball. My brother.